Suke Darth Dakara Kakoin Dayo Tatashe Watashe No Hyrule.